silly man! Look, the meerkats are going out for their ice cream spot. Ooh-dee! You should have been wearing clothes! That was fun! Oh, look! You are not janitor!
Da 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 da
couch. Oh, it's a chair. My artwork. Wait, we can go through this one. Let's move. Quick. Be here. Yes! To the fridge. Okay, now. Machine gun! Get the machine gun! Get it! Get it! die. Oh, sorry, sorry. Now watch me whip, whip. Now watch me. Okay, so Dr. Leonard here, guys. Today we were ending the video. So Dr. Leonard out. Oh my God, they're coming after me. Try one. Okay, that didn't work. Great ending. We get beaten up by a gang. Yay, we win.